Muhammadur Rasulullah. Dogo da kwazara yace, irin wannan rasulullahi Kaga kamar sai ka fi son dogon yi to kace na fasa bayarwa